Show me the way through sweet Amarillo. Na 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 na, I'm sleeping on my pillow every night. Show me the way to Amarillo. Ulster, show me the way to Amarillo. Ulster, show me the way to Amarillo. Ulster, I'm the Ulster man. Yo, da 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 da